dance with your mama. Go dance with your mom.
Hakuna mwenye anaweza kufanya akisema mimi.